35.
Hii barabara mweke lami, si ndio? Eh? Hamtaki maendeleo, si ndio? Ama MP bado wako lodging. Wekeni barabara lami bwana. Shida iko wapi? Bias. Keni barabara lami bwana. Nisanene na hii shughuli mapema.